Mojo Love presents, we are Chola 99.
No, for the lunch, I love you. John.
Lucky.
Who's uncle? I get a common fear car in French.
Mr. Dinga also saw a cogelana. So long as you tell me I'm Fabel.
What?
For rights.
You're Fabel. See, that's my bumper corner, and I had Chola 99. And so, fear car.
Manje ngicanga
ukuthi ngizofika nini. Okay, ngiyezwa ke. Ngiyancela abandla ngoba ngisizile. Sanibonani balele bakhaya. So you go now ke lokho esidume ngakho wethu ke njoyinazi ukuthi impethi show ukuthi iyajola 99. Khona into akazathi singfoyelile la sizongitshela ukuthi cha no. Khona umjuta ofebayo. I said
corner of it. Uncle fronted me some peas, had to get in birds back. We came up on dirty money, I gave it a bird back. Cut off the rain.
Umchazi umuntu onjani yena kahlahle vele
kuze sizibona nje yena vele umuntu o dark complexion ave nothando uyathanda ukuthanda ayathanda
ukuthanda yonke ngiyakuthanda abantu abaningi esikhathi sodwa
ayishuthi phela ngoba phela uyakucaca manje ukuthi akasekho kumina sekukhona umuntu
show uthi dark nomnyama
umnyama kusho njalo kuthiwa yena muhle yena wangichaza impela
manje besifike lapha phakathi nengazi uthi uzowenza njani uzobashala abantu noma nje njani
noma nje ukubona nawe sobona phambili
asibashala yabona nje kodwa
ibona ayangijwayela lo ayangijwayela
hey bafuna kanjani ngathi benza ngenye indlela bafana benza ngenye indlela bafana
ayangijwayela lo ayangijwayela
Come on, baby.
Got a new all in bitch, him and that pussy voodoo. And I'm that nigga now, who knew? I put the new 4G's on the G. I drive into the bloody.